Naomba nisome kadi, jina la Bwana libarikiwe. Bwana awabariki wanatai wa Yesu Kristo. Naomba maombi kwenu, nasumbuliwa na pepo la minyoo.